Welcome to Warrasburg. Small jozi.
Anaconda, no right tongue, no right anywhere.
Ah,
Kinayo. Jalapan, come to me. Not tomorrow, not today, right now. Kagwan mshana. Belgala mana kwa u. Ha 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 ha. Kinayo. Kinayo.
Kinayo kwa nimu. How is that? What a day!
Maybe they can tiger in two. Eat and sit animal at your neighbor's hat.
Yahama!
Yao!
Has the helicopter, but Mamma, but a daddy, you are no
guide over the lemon at Alas, South Africa is in Telicho.
Gala!
Gala! Yes, South Africa is in Telicho. You
go pantel and Korans at Korans.
Korana, by Koras one more. If you were in Tenatelone,
eh?
Ugari West! You got in Westmore and Alano.
Eh,
Nalano. Give only Fred is to talk about 20 plastic.
When you know how the cable, you
already came from Macau.
You're not going to have a chance.
Qua. Eh, Mona, which one you want to try? You see, shop right, eh, Mona, what came and pay? Mona came out over to our 2 days.
Scamma, when I go to the body next door,
who's a 2 kg fail? Hela mo tsini fa tsi mole o bue frijo kwa
eh
o itse tu ke ji wo
2 kg hela re go panya le boro so mote
o ta bona ta plan yo o botsa mo ra re o rubile ke ratong ke Phongo bereka la mona go ke ga bona go ke mona
ke ke pili kati go ne la ke mo re na le ka hela
ke kwa ma tika ka tala ka nko no Phongo ha ke bua Phongo we
Hey, what's the thing, Yahama? Yeah, boy, what's the thing, Yahoy? Akuti
ya rane ntse ke go mile. O rumela mo lo ntloela ya me ke ba se bete bo ene yo.
Ke rumela ke ba di jwa. O rile ke tlo mo kuku wa hasto di. Le le fura le ditlo tsa thuke ke re le mo tsa ke bo yorke ke mo mile.
A wa e bona me khole ke bona Friday.
O sa mpula ya ka me tlo no. Ga gona me tlo mo masto di ka phela e.
E o bile ya ke Friday.
Ke re ke mo mo re ga ka o mputa ke.
Na ke mo ne mo la.
Go la tlhola stoti, ba tlhola wa makatsa, ha? O kla motho o tswa mo ntlong, ga o goe ga o oma, wena o le ha de gata ya. Bogone. Lo ga seletsa mo ntlong ya me lo nguna nguna.
Wa re?
Ya re so sa se ntshose ke nyatsi ya.
He ba ke tsa mangwe.
He, a ke lo mo besa ka 2kg. Jana ha ke tsena lo imakatsa lo ipaisisi.
Mme ke go pa go tsama. Ke go tsama mo mele la ditsene re ke go ke mesipa.
He. So a thedi khanerets. Ha o tshwa khobele. Gompieno ditlile go dipope sa letanse
esaa ke romile
ga o ya keosedi o romile go tla go nthubela motse a kere
he friday a go tlole go nthubela mane o nthuse kgantsa ka monna lelafa
alright so jaanong ntlhalosetse
we o ntshameka mane we o ntila thopo
he o tla go seka go bolela ke motho ke mo prayer a ko tokedi mo frigin mane he modimo
na ke le gone ke romile
he kgale blanket stoti a ke ba ga se nyatsi ya gago bogolo a re dire jang nthusa le mofase
lefase ma go ka nna mo avise mo go nna auka a lekala ke jimile karate nna ke jimile karate nna ke tla rola karate ndos e be ke le fetsa ka mawasha ke ye
stoti ke o pantule dilo matle ke batla go etsa ka ntse bulela thokolosi e o thusa ke mo le ntse ntsho ye
he mme o na tshwela batho ba modimo thokolosi ga ke friday ya man friday
I'm not in the play. Ha ke tsamiki di tloele bana. Maoto ruru.
Ra. Ha ke molato. Ho a bile ha ke elwe. Ke ya go thola ke lona ka nne ha ke kopa. Ke kopa ba gore ke tla dira tsela tsa go se batla tere ka.
Ha ke go tlwa re.
Ke tla dira tsela tsa go se batla.
A o re tla dira sengwe le sengwe.
Morena ho ntse jalo. Ntate Fred.
Ha ke tsamiki o seng. Tutumala mi fa ke go loya gore o nne se thosa ke go nela ka bile ya.
Wa mpu.
Free man! Say bitty boy! Stoiki!
Me
head is like a mushishi anu!
Bilya! Nchen hai bola me head is like a nuka! Stoiki we! Tohara mo ibe isu, tohara tohapolo siye! Ota hera ka di ropes! Ha? We nerti chanu!
Eki nerti tlar! Nga stole ke loan! Ibile ke tla ga tronko fela. O se gore ke lebe ya 2 kg se le gore ke tlhokolo. Please ga go kopa mongwa, ke kopa ntsha pele.
Mona we, o se ka ba wa bula ma, thank you ka kare. O se ka ba wa shuta.
Ha ka ke mongwa ne. Ha ke ka go bula.
Wa re ka drama kana kana man. Wa re ka wa ekta man.
PlayStation. Ke go khalebetse mongwa lo le. Ba rata go tshela skill ganya sa gago. Mo di tabentsa ba bona ke itshwaretse ba shishi.
He ba thutsede. Wa o sa phone le mapodisi pele before mo fa.
Hey! Ma polisi ka re mo fa se pele. O re ke o tla ba boyfriend ga go e ntshe botlho.
Boyfriend ga mang? O ba tla bona se boyfriend ga. Tso ke mo fa se bone.
Mo fa se mo khatsa. Mo fa se.
Yo! O se stoki.
Ka mo mo tlhabile ke.
Tso ke mo mo. Tso ke mo fa se mo se ke go tla mo tso.
Fa se se se.
I'm going to go to the house.
Rradijo?
Nagana hela. Rradijo a roma motho a tlo utswa 2 kg mo gaka. Mo freezing ya ka ke rekileng ko Lewis.
He banna. Rradijo o itse jang gore go na le 2 kg mo freezing ya gago. Se ka batla se ka bona mo.
That's it. A ke ba yutla. Le nna ke la ne leo.
He wena tonki. O tla ka masipa mo mo gaka. Se ka batla se tla bona seng.
Nya stoki. Ha kere sepe. Ke ngo tshwara ke di pai pai yana.
Monna. Le le molato. Le ka tlhola. Ke re se gause ke le ka ula teng.
He. He. Ke ke kere tshwele. Before ke ntsha mogwa ka gin hall.
Aye. Monna we. Ke tshwele mathata. Stoki. Wa jona. Stoki wa ntshameka le teng ka batho ba mašwe ya ba bantshwe yang digao
ha e le gore o nagana gore Stoki wa jola dira jaaka sekgwa se bua
sa leng sekgo
beat the talk out the owner will come out running
ka modimo
mmesturu ka ikana ka di-maxtaka tsa karagude ke nyane Fred yana. Warra. A we kanga kauntsal.
Hodie. Ke ka go police. Ba tlo ikhala ke mo di le tshona. O tsabeka tsa mong jo sa tsana. Mo fridge nya. Ga go tsabeka le mogaka.
Mo se. Hey, Toloki, how do you go to Chibilqua? But you are a boy, you're a toad. Hey, but Obama Kalata, Alabama, but you got to be safe. It's a little more as Beckham, a police setting, a slech, a senator Pisa, or try a 40 foot Salajalo, Jahupa Jalo.
Masipabi, Kakito, I want me to Masipabi. What are the Homo Shabashem? Before, what did you do, Masipabi? Hats and Ante, Rasinia. Hey, but you want to him? I want to Masipabi, Laura Kabat. Tell him to come back to Homo Shabashem. Stocky, get out of the Kimiko, Sarah, Kabetia, Bilan, so Sarah says, Sinch.
Hey,
Lo kwa tsamadi ya ka ntlo. Lo tloetse go tsamadi ya ka ke seyo. Ke ra go tumpo. Ka go dira. Ke itse hatse na. La ntja e ni hunetwe. Mo ketani ntshanyiki. Mona. O tle go moitse masepabela hatse na. Ma kwa ba mitsa santro. Gompieno, tlo go di gamosa di tlhapelo o sien.
o tsamiketse mo go sa tsamikelwe ke tsama khaka ala monna ga go tsamikelo mogaka.
Welcome to Warrasburg, small jozi. Hey,
ah, ka ja di go tlala tsena ha ke di rese ke di rese pi ka ja pizza tla ka ja pizza tla hela tsena ha ya hepe.
Away.
Phongo, hey, you're going to go to the back.
Give him up!